Sendizenzile ii-videos ezininzi ezithetha ngale nto ndizawuthetha ngayo ezi-trigonometric identities. Le nxa yento yokuba ndiyenzileko le video ndiyenza ngenxa yento yokuba ndifuna ukhumbuza nina nikhumbuze ngezi-trigonometric identities besizenza kuqala, kwenzele into yokuba nizibone, nibone ubudlelwane phakathi kwezi-trig identities, niphinde nikwazi ubona ngokuba singafumana kanjani sizibonakalise ezi identities. Ndizawubhala ke ngoku zonke ezi trig identities besizenzile endicinga meluba niyazazi nani ke ngoku. Sawuqala ngubani? Ngosine of a plus b. Siye safumana sabonakalisa uba ngusine of a uphindwaphindwe no-cosine b plus sine b uphinde waphindwe no-cosine A. Eyokuqala engokuleyo nendenzile. Enye esibini esiyaziyo, mhlawumbi uba sifuna ufumana u-sine of sine, ndizayibhala ngombala oluhlaza, sine of A plus minus C. Iyafana nolo sine of A minus C. Sawusebenzisa ngokwala equation phangaphezulu, la formula, sawu sine of a uphinde waphinde no cosine of minus c plus sine of minus c uphinde waphinde no cosine of a. Yintoni ke ngoku u cosine of minus c? Besike sayenza ke kwezi video zaqala. Sayazi u cosine of minus c even function, loo nto izawenza u cosine minus c ibe ngu cosine c. Bendinibonisile ke naleyo uba cosine of minus c ngu cosine c. Sisebenzisa ke unit function, unit circle yethu. U sine of minus c nayo ke besisayibonisa ngu negative sine of c. Singakwazi ke ngokusebenzisa ezi identity zimbini, ezi functions zimbini sizifake kule equation ingaphezulu ilihlaza. Sino sine of a thabatha c sizifake phayana, sithe sine of cos of minus c ngu cosine c. Sibhale njengobunjalo cosine c. Sithi plus u sine of minus c sithe negative sine c. Sizambhala ke ngolwa hlobo sigobelungisa ngalo, negative sine of c ophindwa waphindwa no cosine a. Nanzo ke ngoku i-proof, sibonakalisile sine of a thabatha c, safumana ngusine a cos c thabatha sine c cos a. Ndizawusebenzisa ke ngoku ezi identities ndigqibonika zona ukufumanisa ezinye. Basino cosine of a minus b ngucosine of a ke yona ophindwaphindwe no sine. Hayi man, ndiyabhuda ndiyabhuda, hayi hayi, ngucosine of a ophindwaphindwe no cosine b. Ya thabatha sine a ophindwaphindwe no sine b, sine of b. Uba sifuna ufumana yintoni u cosine of a plus a minus b, bayintoni? Singasebenzisa ngoku eza equations phangaphezulu. Into eyi-one eza identities phangaphezulu, saba no cosine of a cosine of minus b uzawuba ngubani? Cosine b. Sino sine minus b, loo nto iyafana no minus sine b. Lo minus nala minus izawukwenza uplus ke ngoko, ziphindaphinde zibe no plus sine a ophindaphinde no sine b. Uba ayiqapheli loo nto ndicela uzuphinde uyijonge ke, uphinde uyijonge le video uzayibona le ndithetha ngayo. Eza negative signs zijika zibe positive xa uziphindaphinda. Nantso ke sizawu as identities sikho sibeka zonke ngokunzani bonisa sasisebenzisa ukufumana ezinye identities mhlawumbe senza into ekuthiwa zii-double angles sino cosine of 2a loo nto iyafana andithi no cosine of a plus a loo nto ngoku singasebenzisa le equation lena yesibini uyibonayo phayana cosine of a plus b sawuno cosine a waphinde no cosine ub wethu uzawuba ngula a kaphinde thabatha sine of a phinde waphinde no sine of a ub wam uba ukwangu a ndingaphinde ndiyibhale ngokutshe ngokule mpendulo ebenguma cosine squared a cosine a ophinde waphinde no cosine a ngu-cosine squared a thabatha sine squared a sine a ophinde waphinde no sine a ngu-cosine squared a cos 2a usinika leyo impendulo yi-trigger identity endigqibonakalisa nayo ke yokuqala masifake kwixande ke ubonakalisa uba ibalulekile nezinye ndiza kwenza njalo kwenzeke nizibone uba zibalulekile ba mhlawumbi ngu ndifuna ubhala ucos 2a ngolunye uhlobo ke ngoku mhlawumbi ndimbhale ngehlobo no cosine squared a kuphela ba sino sine sebenzisa usine squared a plus cosine squared a is equal to 1 nenye identity ke besike sabuyinisa ifumana kanjani mhlawumbi ngoku ba singafuna ibhala ngokutsha le nto sibhala usine squared a 1 tawata cosine squared a sithathe nje cosine squared a samsa kula cala sine squared a simfake kule le identity uyibonayo phayana sibhale cosine squared a minus usine squared a ku 1 cosine squared a njengoba ubona sifake parenthesis minus sitshintshe umbala kwenzeke ningabhidiseki 1 minus cosine squared a sithathe yona sayifaka kulaa ndawo kasine squared a ke loo nto izasinika ucosine squared a minus 1 ophinde ophinde plus cosine squared a cos 2a ke loo sidibanise ezaa zimbini cosine squared a plus cosine squared a uzasinika bani ewe ku 2 cosine squared a shike no negative 1 negative 1 loo nto ngoku yonke laa nto iyafana no cosine 2a simbhale ngu cosine 2a ngehlobo lwe cos squared a ba ke ngoku bendifuna ubhala u cosine squared a ngeli hlobo ba bendifuna ubhala u cosine squared a ba yintoni ke ngoyena le identity ndanibonisa senza njani sayifaka kwixande nayo ubona sibalulekile sakwenza ke ngoku cosine squared a subject of the formula sawa no 2 cos squared a thabatha u is equal to cosine 2a plus 1 sithathe la 1 samsa kula cala sohlulahlule amacala amabini ngo 2 sashiyela ngo cosine squared a kweli cala lasekhohlo equal to half siphindaphindwe ngoku no sifake parenthesis 1 plus cosine 2a sivale parenthesis yethu sigqibile simfumene ngoku cosine squared a siyakwazi simbhale cosine squared a ngehlobo lika cosine 2a sifake ke ngokuxande ibalulekile ke nalena i-identity inyanzelekile niyazi ba ke ngoku besifuna ubhala into eno-sine squared ke ngoku i-identity yethu ibe no-sine squared ingabi no-cosine squared a loo nto engoku izawubangela sihambe ngoku siphindele kulaa sine squared a plus cosine squared a is equal to 1 le besenze kuqala ke ngoku sayibhala apha emazantsi sawudlala ngayo senze u-cosine squared a subject of the formula cosine squared a is equal to 1 thabatha sine squared a ayindithi kwindawo ka cosine squared a sawufaka la 1 thabatha sine squared a sayenza apha emazantsi ngombala o blue cosine 2a cosine 2a is equal to u cosine squared a andithi siyayazi uba yile 1 thabatha sine squared a parenthesis thabatha sine squared a sine squared a loo nto ngoku izawubangela simane iphimelo cosine 2a equal to negative sine squared a thabatha sine squared a ku negative 2 1 thabatha 2 sine squared a ke lo si nanzo ke ngoku nanzi enye identity ebalulekileyo zayifaka ngokuxande nayo bonakalisa ibalulekile uyayiqaphela zininzi ngeendlela zobhala u-cosine 2a uba ke ngoku ndifuna ufumanisa yintoni u-sine squared 2a bendiza veske ndenze i-subject of the formula masiyenze sizaphi mazantsi kancinci u-sine squared a u-negative 2 sino-negative 1 thabatha 2 sine squared a sawushiyeka no 2 sine squared a is equal to simthatha samsa kweli cala sekhohlo kwa sithatha u-cosine 2a samsa kweli cala sekunene samthatha senza njalo sibe no-2 sine squared a equal to 1 thabatha cosine 2a siyohlulahlule amacala omabini ngo-2 sishekwa ngo-sine squared a is equal to half 1 thabatha cosine 2a parenthesis sinayo ngoku enye i-identity yethu ngoku ayinidi siyifumanisile enye sikwazi ubhala sine squared a ngehlobo ka-cosine 2a uzawubona ngoku bayafana u-sine squared a no-cosine squared a bayafana kodwa phayana sino-negative apha emazantsi ngaphezulu sino-positive kuka-cosine squared a sesifumene ke ngoku into ezinika umdla kakhulu masibone uba siyakwazi ke ngokufumana i-identity ka-sine 2a ke masisebenzise umbala endingekawusebenzisi uba sifuna ufumanisa yintoni u-sine of 2a sizawenza kanjani loo nto izawufana no-sine of a plus a ayindithi loo nto izawuba ngwani kasebenzisa identity zezingapha ngaphezulu izawungu-sine of a ophindwaphindwe yimake ndifuna ibhala into encinci cosine of a plus la cosine a la a ngulo wosibini ke nguphayana sithi plus sine of a wokuqala ke ngulo sine of a wosibini ndiyabhuda ophindaphinda cosine a ngulo wokuqala ke ngoku leyo loo nto izasinika impendulo ngu-2 sine a cosine a ngoba ziyafana ke eza functions ziphayana zimbini sine 2a usinika le mpendulo engu-2 sine a cosine a enye ke i-identity ebalulekileyo ke ngoku le ndicinga uba ngoku sizenze zonke ezi identities zibalulekileyo besike sazenza kwezinye ii-videos endicinga uba zibalulekile enizawukwazi enizazisebenzisa xa nisenza imizekelo i-trigonometry ndifuna ke ngoku ningazinkqayi ezi identity ndifuna niziqonde uba zisuka phi uzifumane njani xa uzilibele sizifumane ke sazibonakalisa ezi identities ngehlobo sisebenzisa zonke ezi equations nezi formulas uzibonayo apha ngaphezulu kuphela.